Abalandeli bakaMampintsha kanye nalabo abakade besondelene naye bashaqekile ngemuva kokwedlula kwakhe emhlabeni. Lo mndeni osemanzini ubonge kakhulu kwesekwa nothando abalithole kusukela kwazwakala izindaba zokudlula emhlabeni kaMampintsha. Lo mndeni ucele imikhuleko nokwesekwa.
Remember, there were times where things were difficult. There were times that their lives, no babes, were not going well. But South African kept on supporting uMampintsha through thick and thin.
Uyise kaMampintsha uthi ulahlekelo bekuyiyona yodwa indodana yakhe.
Ngibonga uNkulunkulu lapho ubona kukonke ngoba lokhu akade eyibona bekuyisibusiso ebesiqhamuka kuyena uNkulunkulu.
Umndeni wakaSimelane uthi inkonzo yesikhumbuzo izobe ivuleleke kuwona wonke umuntu ofisa ukuyithamela.
Ungabona ungolwesihlanu. NgoLwesine sinememorial service abafuna ukuthi bafike bazobhodla. Silapha esontweni kamfundisi uBishop Dube eThekwini Community Church.
Yo. Abangane kade enabo emkhakheni bavakashele umndeni ukuzowududuza. Abanye bethi akekho ongavala isikhala kashile emkhakheni wokuzijabulisa.
Ninge singakhumbula ngayo ithalente lakhe nje ebelisimanga, beliyonique. Mayifika ngishehleke engomeni, kuba mnandi khona lokho, ingoma izohamba, izodayisa.
Kusenjalo, abaculi ababili okubikwe ukuthi nabo basesibhedlela kuthiwa bayalulama. Lokhu kuvezwe omela amaciko eThekwini uThokozani Zulu owaziwa ngotizozo. Laba baculi uThokozani Ndlovu odume ngelika Elvovo kanye noSiyabonga Zikode owaziwa ngoDJ Godin. uMampintsha uzofihlwa ngoLwesihlanu eThekwini.